Wakurumidza kumedza Senda uchara Mandi kurumidze Akamara mandi nondoke Favira ngoma chimandara Usiku urefu Tanga wawongorora Atika rende Oh,